ekenem unu ndi bai mu abu Ezeobi ai Ezeobi iveji mwalu na Adazi-Enu bu Ezeobi Ezeobi abu onye Ogweni-Ocha di ni Adazi-Enu abu mu former secretary general Ogweni-Ocha community mu abu kwa secretary Jikoka age grade dino Ogweni-Ocha mu abu kwa secretary general umwezi igwe community mu abu kwa secretary general St. Dominic's Harvest and Bazaar Committee bolo chairman Etiti Kindred Ogweni-Ocha if I know kidab make ekowa ife gbasalu Ogweni-Ocha Ogweni-Ocha bu ogbe di nime Adazi-Enu bolo di opala Adazi-Enu Ogweni-Ocha bu abu isi na Adazi-Enu Ezedunu bu di opala Adazi-Enu weto Okonobi Okonobi bu nke obele bi na mgbada n'umu abu maka na Ezedunu gbagotala ebe a ọ na-agba nta gbagota ebe a wee fụ na ebe a dịrị ya mma wee bili wee si onye nke ọzọ ya bili bụ Okonobi ya bili na mgbada o wee bili ebe a mana ọ nyaba Ezedunu na-agbada na ndịda n'obi na-emegha mmụọ na-akpọ ana bụ isi dị n'obi ebe a nke ọ gwara nwanne ya nwoke na ọ ma na-eje na ya ọ dịje emeghị ya na ọ dị ọkpala ka ọ dịrị onye na-eje emeghị ya bụ mmụọ. So obile ebe a ebe a di ya mma nke nwanne oge bili na mgbada onwero ndị anyị nafa na-azọ isi anyị bịa na Ogweni-Ocha kịta anyị nwere ụmụnna isii onye isi bụ nke bụ isi bụ ụmụ eze akpọ owe tọ etiti wee tọ ihu dị ụka enwere isi agụ enwere ụmụ ihu ọma mana ifefe na-aza bụ iru aja anị ọ ife dị ka ọ dị mfụ ka olubega rili fa gbanwee afa wee kwuo na fa na-azacha ụmụ ihu ọma enwere ezi ama feni na abụ ife dị n'ime Ogweni-Ocha Ogweni-Ocha nwere alụsị dị iche iche oge gbuo anyị nwere haba haba a nwere onye bụ onye Adazi-Enu unless na ndị amụrụ kịta gasị na ya ndị anụ maka haba Ogweni-Ocha onye ebe a ka a lụrụ họọlụ Ogweni-Ocha kịta anyị nwere haba wee nwee udo wee nwee ogwugwu wee nwee ndị ichie wee nwee oke ide wee nwee agwụ wee nwee udide nka na ndị ọzọ gasịsị ma elotere ọkịta veni na abụ ife dị na Ogweni-Ocha ndị ochie ebe anyị jiri wee bili wee na-eje ma agha ma ife niile na-emeli agha wee na-anata ndị egwu enwebula ochie gbuo elotesi ọzim ya ma na-enwela egwu akwụ na-eche enyi nke ka dị kịta enwelu chi nwere ife dance nke a bụ ụmụnne nwaanyị ndị Catholic na-agbụ ya ị ga na-afụ ife ọbụla a ga-eme na Adazi-Enu a na-akpọ fafa na-abịa adaofa na-agbaba nọmba 1 na abịa na Adazi-Enu a enwelu egwu njajati ndị niile gbalịa ike agwụsigo fanam nke a ka dizina kula n'ọwa ụbọchị emesikwa ewenitekwa ya ndị ụmụaka afọ kịta ekuzikwalụ ya ma agbabakwa ya enwere egwu ndị ekwe gbalụ egwu ndị okenye kwa nke a dịkwa na Ogweni-Ocha ndị na abụ ife Ogweni-Ocha ji wee bili ekwulu m wee si na St. Dominic's Catholic Church dị na anụ Ogweni-Ocha mana Adazi-Enu niile gbakọrọ aka wee lụ ya ọ bụrụ Ogweni-Ocha nwe ya iche mana ọ na-anụ Ogweni-Ocha ka ọ dị ana inyelufa na anwa free divine mercy college Ogweni-Ocha nwara na ebe a niile. Document si adikwu. Oo. Adazi-Enu niile lụrụ ya. Bụ ndị ụka. Catholic Adazi-Enu. Ani, anyị nyere ndị St. Dominic's ọfụ kịta. Oo, just nwa obele ego. Anyị just n'alụfa. Ka o wee gbukwa na fa ga-ama na anyị nwa. Na anyị amasị na elele. Anyị chọọ ile anyị ebe ele. Maka ọ dị n'iru kolota. 10 plus of land. Anyị chọọ na a ga-eli ele kịta. Anyị mụ ife a ga-eli ya. Mana ọ ka e na-enwe development na Adazi-Enu. That's why anyị ji wee nyefe ya. Like I told you, e nwelu other churches alụsị n'ime Ogweni-Ocha. Mana nke a bụrụ ndị Adazi-Enu gbakọrọ aka lụ ya. Ife dịka St. Simon's Anglican Church. O nwere ebe nke fa na-eji aka ụka kịta. Mana o nwere nnukwu foundation family kịta n'ime ya n'etiti Ogweni-Ocha ebe a. Ndị Ogweni-Ocha na-alụ ya, St. Simon's Anglican Church. E nwere deeper life. Ndị Ogweni-Ocha lụrụ ya, ọ dị na along the road a. Ị na-aga, ị ga-afụ ya. Then e nwere apostolic. Ndị Ogweni-Ocha lụrụ, nwere ndị fanafa dị wee lụ ya. Kwenye na ife dị na Ogweni-Ocha anyị. Halls dị na Ogweni-Ocha. Anyị nwere Ogweni-Ocha Village Hall. Nke onye ọbụla gara aga ebe a ga-afụ ya. Anyị ọ anyị nwa bụ Ogweni-Ocha na set pace n'obodo a. Ogweni-Ocha bụ the first community or first village kụrụ aluminium zinc na their hall. Ndị ọzọ wee mụlụba. Ogweni-Ocha bụ the first village tinye alụmako windows na their hall. Ndị ọzọ wee mụlụba. Ogweni-Ocha bụ the first village pialo tiles ma na-enu ma nani na their hall. Ndị ọzọ aka amụlụrọ aka na abịa na-enele anya vanelsizia ma na-aje lụkwa. Ife anyị mabụ na anyị ga na-eset pace dịka nna. Anyị set a pace ụmụaka ndị ọzọ na-amụrụzi. Anyị nwa bụ nna. Ife bụ ọlụ nna bụ ịdị na-atọ ezigbo ụkpụrụ. Anyị na-atọ ife bụ ụkpụrụ dị mma n'obodo a. Ogweni-Ocha bụ a peace loving community. Ị bịakwuo ife dịka n'ụzọ. Anyị nwa na elite na-adazi. O nwere ndị olulu anyị nafa. Like I told you, anyị nwa bụ nna. Ọlụ dị ilaị bụ ịdị na-atọ ezigbo ụkpụrụ ka ndị ọzọ na-amụlụ. Mgbe ọ bụ na ịgbafe n'ụzọ be anyị, ọsọ anyị muchie anya wee na-agba. Ọ bụrụ ịmakata ịgachi ụzọ Ogweni-Ocha ije lụba moto. No. Kama na ọ na-agba spiidi, ị welụ nwayọ. Ị ma na ife na-adị mma na-atọka, e welụ nwayọ wee na-agba. O nwere village na-Adazi-Enu a ga-abịa ịga kịta, ị muchie anya wee na-aya moto, ọsọ na Ogweni-Ocha. O nwere ebe ị ga-aga atị sịna ịdakpo n'olulu. Ọ na ife anyị na-ayọ bụ ịbata Ogweni-Ocha na-agba, ị welụ nwayọ maka imelụ mmadụ arụ. Ị bịa na-Adazi-Enu a, nọọ ndị Ogweni-Ocha bụ ndị izizi bidolu age grade na-Adazi-Enu. Ebidogo eli tupu e wee mụọ my father. Wee digide age grade digide lue kịta ndị ọfụ ka na-apụta. Mụnwa nọ ebe a nọ na njikọ ka age grade nke Ogweni-Ocha. That njikọ ka age grade Ogweni-Ocha bụ fọnwa bụkwa igwebike age grade na-Adazi-Enu. Ịtọ ka esi nwee otu ọgbọ dị iche iche na-Adazi-Enu.